Allah da mava mava, Allah da mava mava, Allah da mava mava, Allah da mava. Ta 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 la la ta 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 ta. Afro sick, Afro sick, Afro pocket, Afro. Bye.